kopie mo baby ti se elembela e hokra de ye se nye wade ne ba mu anka e ma wo kwa wo so wo ma dodo na na nka bi pie mu e wo e san se kwan no enyenyenyenyenyenye ye no so panye na won ne hwempom de hunsam so wo mpata mo ni Adom TV kasi atwetwe nkom a wo de atoye ne
Ellembelle mensini panyi kwankyerefo a wohwe ayarehwe ho nsɛm so Dr. Augustine Amwako echire mu sɛ sɛde wɔno mu akwan enye na afi woni aka de bi te sɛ ambulance e wɔno mu kuro mu hɔ no mu nti sɛ hu kohia sɛ wɔde pimfo bi ebe firi nkurunkuma mu akɔ ayarehsabea kɛse mu akwakɔyɛ wɔnom cesarean section a ɛya na ahye ahokyere ɛne akwansidie ama wɔno mu paa wɔfa sɛ akɔnya no so ɛbɔ Ghana gas abaso sɛ Watu wa na mwa wa si 20 bed capacity mini hospital ama wanom ewo enyinase.
Say ye deliver healthcare ya chiche district mu baku baku enso baku din di enyinase ena hwana yewo sisi ya yi na enyinase mkwa ye more than sa wucha district mu 4 enyinase so same baku because 27% aside that no district baku bi eho ambulance national ambulance kwa enko ho because road na here too good. Nso bi onye mo bebi e fa na na ne krom. So he ambulance so ba eku e kwa be fa so be through hand dey. Nyame na oni. Na me ka council here ambulance me no ba ko assess sisi anti. Somewhere somehow omo to be find e kwan bi so na ye through ho no. Na me ka say health staff somewhere district mu omo ba mo ho modin pa ba nyame mbo aso e ka ho. Nti facility a ye dey aba hai e ne kwan so pa.
Steven Donko e senior manager e wo Ghana Gas. Wachire buta yintia, wanuma jume kuyo nufato wa honsua, wabesia ya resabi ya ama manfu.
Enyeke kumu ya iye kila, bie poti mami ya iye ke mwono maela, ibaleke. Ya bie hava kwa le ya wazi, na ya start hospital, anake health center mwe ya kunekiye pujemwa, from no bed to 20 bed facility. Yeah, I hope you say, and yes, maybe the 20 beds. The details per the health director or come home from day one. Ah, yeah, when you may be drew some rain. I just say, near a quick hospital, which me are you. And in a CSEV project now can do about 80 to 85% of what it will do.
Sibonzo ayɛ lembele mensini krachi ɔno so esisudua sɛ aban esi nkete sɛ ɔbɛbɔ ne ho mɔden asɛ bɛyɛ ayɛ resabea ahodoɔ no ɔbɛpɛgya mu
na ne ne ɛbɛgyina no so pa na yɛ de yɛma no site no ya sate kan sɛ na board member ne kan no yɛ adwuma ne nyinaa Ghana Gas Quantum ne assembly ne design ne bibia nti yɛ engineers ɛbɛ supervise ɔmo